ebisiafo nsɛm bebre ɛna ɛkɔ so ɔmaa gane mu adekye bia ne nsɛm foforɔ a ɛbɛtɔ yɛfo nso mɛpɛ sɛ mɛsa ɔada agyane yɛndwommerɛ ne ɛntiɛ nsɛm bi a abɛka yɛ nsa ebisiafo yi ne nim sɛ ɛyɛ kyerɛma wontumi ɛyɛ national chairman ɛma mpp party no na kyerɛma wontumi akɔ interview na ɔkɔ interview no nsɛm bebre ɛna ɛkɔ so ɛwɔ hɔ ɔmo na interview no mu ɛna kyerɛ sɛ ɔmo bisa ne sɛ adɛn nti na ɔwɔ bawumia afa na ɛno mu ɛna kyerɛ sɛ ɔbɛka sɛ ɔno ɔwɔ bawumia afa de biara da na ɔnim sɛ bawumia nneɛma pa ɛwɔ ne mu ɛna ɔno ɔdwen ɔmaa Ghana ho bawumia ɛbɛyɛ vice president no yɛnhwɛ nneɛma pa ne adeɛ kyerɛ sɛ ɔde agu akwan mu. Nti ɔno deɛ ɛnyɛ adeɛ kyerɛ sɛ ɔbɛfiri ɛyɛ bawumia akyi nnɛ anaasɛ sɛ ɛkyina na ɔka ɛsi so na obi wɔ hɔ mu a yɛnhwɛ n'abrabɔ sɛnea ɛteɛ ɛyɛ former president Mahama nneɛma pa biara nni n'ani so na ɔno ne campaign tour bi a ɛkyerɛ sɛ ɔkɔɔeɛ no ɔse ɔno ɔbam ɛhyɛ sɛ ɔde nkokɔbuo ɛne nkokɔ nketenkete ɛne mpereko nketenkete ɛna ɛkyɛ sɛ ɔde ɛbɛboa ɔmaa Ghana mu na anaasɛ sɛ ndwuma ɛkyɛ sɛ ɔde ba abɛboa ɔmaa Ghana na ɛno mu ɛna ɛyɛ kyerɛma wontumi ɛbɛka sɛ ɔno former president Mahama ɛtumi ɛyi sika 7 million US dollars ɛma ne girlfriend na adeɛ nti na saa sika no ɔntumi ɛnyi bi ɛmboa ɔmaa Ghana na saa nnipa sei no nneɛma pa ba ɛna ɛkyɛ sɛ ɛwɔ n'ani sɛ ɔde ɛbɛboa ɔmaa Ghana a ɛkyɛ sɛ kyerɛma wontumi ɛde nsɛm bebree ato dwa nti ɔno deɛ ɔse ɛyɛ yɛn nyinaa yɛ papa anaasɛ sɛ yɛ vice president ɔno nneɛma pa ɛwɔ ne mu a ɛkyɛ sɛ ɔde bɛboa ɔmaa Ghana nti sɛ obi wɔ hɔ na sɛ woyɛ campaign ama no a hwɛ sɛnea nnipa no ɔteɛ anaasɛ sɛ hwɛ nneɛma pa a ɛwɔ nnipa no mu na wahwɛ so na ɛkyɛ sɛ woayɛ campaign ama no nsɛm bebree ɛna ɛkyɛ ma wontumi de to dwa
wontumi wo so ɛna wontumi wɔ nɛ but sɛ wostandee bi a wobɛtumi awene ana wobɛtumi awoso na obi wɔ hɔ a na woke obi ho na ɔyɛ campaign a ɔdwene sɛ ɔkɔbi nyina obi atɛm a ana wɔyɛ campaign ade ama no hwɛ adeɛ ɛhu ɛwɔ wiase paa yɛye ɛma obi a wokɔko vote kar meyɛ famebɔɔ sɛdwan abe a sɛdwan ne kwabɛ nyapɔn ɛba bɛgyina ɛyɛye
tamale
mewa sɛ dwo nyankopɔn fa ɔkra nsie babibia wɔ biara na kwabɛgyapɔn saa time no na me sɛda wonim sɛ mene na na bɔ professional wɔ alankyɛmate hɔ na ɔbaa me hɔ
professional league
hɔ na ɔbaa me hɔ na ɔse chairman wonim sɛ yɛberɛ nti seesei deɛ kɔto waba ne ma me anam se ɔfa kwabra sɛ meka sɛ mɛto no aba mawa meboa ɛno se adan obia mede wayɛ adwuma se anam se mɛto no aba deama sɛ mekɔtoa ba bia obia ma msika dɛ
ɛnti
mekyerɛ maden woka Deuteronomy chapter 16 verse 18 a ɔse anybody who accept gifts you sign your conscience you cannot make right decision. Me wa kwabe da poli obu sa ba da kachira. Da kachira ni sa ba no oba nye me mati ma ba nka ho. Me ne die pe a ye o mu di amma me ya me a me hunu no. You win. But me pese o me win no no ma pretend to say. Me to ma ba de ma. Me to ma ba di amma se jon. Because I have the belief and confidence in St. John. But unfortunately, St. John and Mene. Oh, I talk about Japan. Look at me further on the catch. And see, sir, who are quite a lessons? Now, I'll be doing a cheat. You know, I'm a brand new chef. Politics are senior year, you know, you know. Policy, I'm a brand new year, you know, 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 1996 the jail could find a buy.